nga taku fana hoki taku aroha ko te taira fiti taku aroha. Thank you.